Imana Christ ni ku mana
amen ukuba mashine Imani shime.
Amen.
Nanezerewe.
Amen.
Mese.
Amen.
Mifugira wana.
Amen.
Mifugire. Uranezerewe.
Amen.
Uranezerewe.
Amen.
Hali ya jesuna haunu. Hey, hana wandi hali ya. Okay. Desi mbarko. Harubo mbarko nyambeni ya kabili, sivyo? mwishime nagutangura saa 10 ndateba kubera twashaka kubishyira kuri internet direct ariko byari kubera gorana hariho sale yindi bari baduhaye irimo abantu bakiri etaje na 150 gutyo habaye ikibazo cya miko rero navuze nti ndase kumusamara reka ntambure sibyo donc ibyo akunda abari hanze bamwe bashobora kwinjira hama gushima ama byose Imana ishima
amen
amen iki ni ikigwa rafashe fasi gutegura neza
amen
ariko ndabasaba ikintu kimwe iyo tubabwiye ngo nimukonfirme fo konfirma benshi bavuga ngo ntacyo nzongera reka imana nzonze urabona ibaye no abantu bose bagura konfirma nkuko tubabwiye nta kibazo cyari kuba kuko tuba turongera sare ijyanye n'abantu bakonfirme Imana ishima
amen
mukwe mamashi abaririmbyi aleluya Imana ishima batrogoye neza
nakunze cyane indirimbo ngo nzoririmba igitangaza amen nzoririmba igitangaza ariko no munsi turaririmba igitangaza ntituzoririmba ariko tugira gute turaririmba haleluya ndashima imana kuri kino gikorwa imana yateguye nkunda kubwira abantu ni imana yabiteguye ntaranabyumvira amen nta yindi vuga ngo kiba imana ari ikizi ko kizoba nicyo gituma rero iyo habaye ibintu bitabaye ngo shaka cyane ibintu cyitwa devise ya
tanguka
devise ya
tanguka
atangura iki kwidodomba batangura kwidodomba muri devise akanguka nta kwidodomba kurimo harimo iki kirazira abidodoma ne barakanguka sivyo ariko hatangura iki muri devise akanguka kwemera ubugome cyangwa ubushake bw'imana iyo point ya mbere niyo yansinze kuko jyewe sinashaka yuko hagira umuntu agume ku irembo sinashaka ko hagira umuntu asigara inyuma nashaka ko bose binjira ariko cyane ubukene ukaba ariko nkwiye kwemera nubwo nabikunda ariko nkwiye kubyemera ariko ibi byose ariko biraba ni message sibyo ni ikintu imana iri kuyatwigisha amen haleluya umuntu wese abantu bahindutse kubera inyigisho hari umuntu yagize yahindutse hari umuntu umwe gusa mbonye umwe hari umuntu yaba yarakize yarigeze gukira Imana ishimwe umuntu wese arafise ahava sibyo arafise aha inzira umuntu Imana imucishamo jyaciye imyaka myinshi nk'igicu sibyo imyaka myinshi irenga 20 ariko ndibuka muri 93 ihera niho nakizwa uko nakijijwe biratandukanye simwe bahamagara abantu yari umuhamagaro muri jewe numva ikintu kinsunika kurondera imana ntazi aho nayikura ndondera ngaha byanka ndondera hariya byanka ndondera hariya byanka ariko nkumva yuko hariho umuhamagaro muri jewe ntazi yari byo kuba ndondera nkumva ndondera imana naciye ibintu byinshi mwe muzi byari umubashi gusa naciye muri yoga imbere yo gukizwa aho sinarondera imana inzira yindi mvuye mu yoga nagiye mu bya basket nashaka kuba umuprofesiyonel arusha Michael Jordan nashaka ngenda mu mana nshaka kurondera ingufu zo kurenza bajya abantu bose tuzi ariko usanga muri byose niko ndondera ubushobozi ntazi iyo buva hanyuma ndi muri icyo gihe rero cyo kurondera imana ishinukira umumarayika nikira umumarayika w'umuntu ariko acaza muhira ndiko narondera imana abakizwa natinya icyo gihe uno munsi munakijijwe amashengero nk'i Burundi cyangwa heyo usanga imiduga myiza nk'ikizwa icyo gihe byari biteye isoni ku buryo bibiliya ushaka uratinya kuyitwara wagenda uhinyegeje cyangwa ukarondera ukagenda ata bibiliya ufise kuko wamenya ngo abakizwa n'ibijuju n'abantu batize rero naba mfise isoni yo kwerekana ko nakijijwe hanyuma nza mbona umuntu umwe aje muhira aca arambwira aje ndamubona ni cyane wari umukizwa umukuze wanje akaba n'umugenzi nubwo wakijije umwego ntingo uje gukora ikingango barantumye ngo twicare turicara tumara nk'isaha yose ndamubaza ibibazo bibazo bibazo acabona ati ndaronse umuntu kweri atatangura kunyigisha amajambo y'Imana jenarondera Imana kwera ubushobozi ndondera puissance gusa ariko atanga kunyigisha cyane kubona ikintu cyitwa ubugingo budashira arambwira amajambo menshi ndambwira nti mbo jere ndafite ikibazo ndatinya kuja mu wakizwa ngo ntacyo ngo ndakwereke ngo ahuja nti ntwara ahantu hatari abana bo muri ville ko jene nakuriye muri ville sishaka ari muri ville bambona ntwara ahantu mu wapeza asharanko aratwera muri bisi dushitse ahantu hajya kwijabe ambwira ngo ngaha anyi nyuma y'ikintu kibambazi hariyo umwigi umuvuga bitumwa ikoresha neza ntabona muri ville ariyo ngo ntabariyo ngo twigere nta kibazo ndamukurikira ninjiye nkiri ku irembo numva bose bakoma induru babana twakuranye ntibarariraguye noneho kuva uwo munsi rero nca ntanga kuja iminsi yose uwo mugenzi wanje umukuze wanje sinamuruhu ntagahengu yaronse navuga yuko ariwe yampaye amaberebere ya mbere y'umunakizwa anyigisha kandi ari ngaha haguruka mucu haleluya uyu niwe yangaburiye amajambo ya mbere yo muri bibiliya niwe yantwaye mu ishengero ry'abakizwa haraci imyaka ine aratangura gushigikira umurimo n'ubu ari mu bapartenaire bakangoka imana ishimwe uzotangana niwashika mu ijuru abantu bose ari ngaha rufisemo uruhara imana ishimwe haleluya ni byiza yuko rero umuntu amenya ko hari intambwe ya mbere ugira ariko ntawuzi y'Imana kwa jana umuntu cyaza kugira gihe mu cyo ntarazi ko bizoshika hano Imana ishimwe tuje mu jambo ry'Imana ni bande bashonje oya pana twese ivugire washonje ushonje ninde udashonje nawe cyo tumutwara hanze agira umuntu amusubirira ngo umuntu azotungwa n'umutsima gusa ariko azotungwa n'iki ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana uvuga yuko rero amajambo tugiye dusangire ni imfungurwa sibyo mwitegure gufungura nazanye umuntu afasha gusoma bibiliya y'ikirundi sizi ko iyo mikoro bayuguruye iruguruye waw twiga ijambo niyaza yuko riza gufasha abantu atari bake ko je ryanamfashije Imana ishimwe ni inkuru y'umuntu yitwa Yona Yona muramuzi aba abantu batumva ikirundi ba francophone bari he mushaka kuduza babwire twumve ko numve ko bari ngaha abari ko barumviza igifaransa bari he bari hariya hejuru tuza neza amaboko Imana ishimwe wambaye amakasike Imana ishimwe okay bakora nyumva rero Imana ishimwe reka dusome Yona igice cya mbere kuva mu murongo wa mbere ushobora gatatu
turasoma mu izina rya Yesu Kristo ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti va hasi uji Ninewe cya gisagara kinini ukiburire kuko ibyaha by'abaho byarundanye bigashitsa imbere yanje ariko Yona ava hasi ngo ahungire Uhoraho itarushishi ave mu nyonga ziwe amanuka iyopa abona ubwato buji itarushishi atanga ikibuguro atambukira muri bwo ngo ajane n'abagiye itarushishi ave mu nyonga z'Uhoraho
Imana ishimwe ninde yumva ko Yona yari yavangiwe yavuze Imana yamubwiye ibyo ishaka ubushake bw'Imana yabutawe ari gihe uvuga uti none Imana ishaka iki la volonté de Dieu yarayitahuye neza sibyo acyahitamo kugira gute kuhunga présence de Dieu ruya cyacyo guhunga kuja kure y'Imana yavuze ati Imana imbwiye ngo ngende hariya cyose nshaka kujayo sibyo twose mu mirongo wa kabiri acyarahunga agenda itarashisi sibyo acyafata ngo ni tike aragura itike arafata ubwato aragenda agize iki ahunze ubugome bw'Imana cyangwa ushake bw'Imana rero birashika umuntu agahunga ubushake bw'Imana abizi cyangwa atabizi
harigiye kenshi umuntu ava mu bushake bw'Imana kuberiki kwa kwarondera inyungu ziwe ndiko ndondera ibintu byo mfasha byo nteza imbere ariko singana kwiyumvira by'Imana ishaka ariko iyo kuri yumvira uti mbega Imana ihagaze he muri situation sivyo tugatwigire kuri Yona twumve inkuri kizimbi canke re consequences zakurikiye cyo mu guhunga ubwiza bw'Imana canke presence y'Imana yarahunze Imana yibaza ngo arayishoboye sivyo aha ndabwire muri sale hari abantu benshi bagezegeje guhunga ubushake bw'Imana bagahunga presence y'Imana bakiyoza yuko bacha baronka ubuzima bwiza ariko uwihenze Imana ishimwe inyigisho yise isengesho ribohora la prière qui délivre niyo titre y'inyigisho sivyo naga twumve rero ino nyigisho umvirize n'abandi basaba mwandike sivyo murafite amakaramu mwandike katuwandanye asome kuva ku murongo wa 4 no wa 5 twumve inkurikize verse 4 a 5
maze uhoraho asuka umuyaga ukomeye mu kiyaga
aha
hawa igihuhuta cinkomezi mu kiyaga
aha
ubwato bushaka kumeneka
mhm
abasoza baratinya
aha
umuntu wese yambaza imana yiwe baterera mu kiyaga ibintu byari mu bwato ngo baburemurure ariko Yona we yari yamanutse mu gafuruka ko mu bwato gahera epfo yigaramiye yisinziririye
yisinziririye ahare no hangora gose ndahashitse Yona ni wateye ibibazo abandi bakwarondera ngene bo sova ubwato bagatibira mu mazi bagashugurika bagahamagarana Yona nawe ari hehe mu gifaransa anse ngo yagize gute s'endormi profondément yarasinziriye aragenda aratwagwa abandi bose bariko bari mu ngorane ariko yatangwa soma ngo l'éternel fit souffler sur la mer ninde asunitse uwo muyaga uhoraho sivyo twarize ikintu cyo kumeneka mara yubise inyigisho yo kumeneka hari ibibazo ubamwo ariko Imana ikabireka ifise intumbero yo kugujana aho ishaka kugenda sivyo ariko hari ibindi bibazo ubamwo wenyene wishizemwo mara mubiza ababizi nibanda hari ibazo ubamwo kwera ma consequences cyane inkurikizi y'ibyo wakoze nambira abantu ni ikintu cy'ambere gikenewe kugira ushobore kwavansa cyangwa ushigire ku mugambi w'Imana nukumenya yuko uri mu ruhande rw'Imana sivyo Yakobo 4 ni twasoma Jacques 4 verset 7 abanesha ukunda Yakobo 4 murongo wa 4 windwi havuga ngo mu resiste cyangwa mugwanye umugwaniza rwa satani siko hanyuma zogera gute nawe
azobahunga
siko bana abana baje ngo nako nako ndiko murongo mu mashambre bakandika ngo tu resiste satani azogera gute azohunga ariko iyo ntaba tanga kumbwira bashushe ndabwira nti usome seti gusa some na sisi murongo gatana tuvuga ngo nimuce bugufi soumettez-vous sous la puissante main de Dieu mwicije bugufi ikiganza gikomeye cy'Imana siko ko kubera ngo Imana iragwanya abibona cyangwa ndatebwoba nti ndatebwoba mwebwe ari zwe tebwoba je kugwanya satani nta kibazo bintera ariko kugwanywa n'Imana iyumvira Imana ikugwanyije none uhungira he satana kugwanyije uhungira he kama byumve neza satana akugwanyije uhungira iyi Imana ikugwanyije nawe uhungira he ntaho bicamika ndagutse nawe umva ntusahungira sivyo nje gituma ikibazo cyose ugira hungira ku Mana kandi wa numara guca bugufi gituma satani akenshi ashobora abantu nukubera iki nikubera batazi bataratahura yuko uciye bugufi bisigura guca bugufi iyo uciye bugufi uretse Imana ize kugaragara mu buzima bwawe nico cyo guca bugufi guca bugufi zugenda gucya unamye utwengera abantu bose siko guca bugufi sivyo gutwengera abantu bose kuba poli ugenda meze uku siko guca bugufi guca bugufi nukwemera Imana ikaza ikaganzuza bwawe haya Paul avuga ngo sije nkibaho ninde abaho murongo ninde wuzi umwe gusa nawe urawuzi nawe we Galatia kangahe Kabiri murongo wa mirongo ibiri Galate 2:20 Naho ndabwira mwandike cyangwa naho ntandika rero Naho ndabwira gira makarne muze murandika imirongo hari mirongo iyo mikango kigumi garuka sivyo Kwere gituma Paulo avuga ngo sije nkibaho nduvuga yuko yutabaho Kristo ashaza kuba muri wewe sivyo Ariko iyubaho Satana guteye abonande Oya iyubaho Satana guteye abonande wewe Ariko iyo apfuye Satana abonande Kristo mwana majambo Kristo abaho iyo wewe ugize gute upfuye Imana iteze gupfa umwe babiri hejuru nawe ushaka gupfa gupfa ni inyungu gupfa n'ubuzima siko nta rubuto na rumwe ushobora gushira mu ivu rugira ivyamwa rudapfuye rubanza kugira gute kubora niwashira mu igiharage kime kiri intact nta vyamwa uzoronka gitza kwanza gupfa kugira kigira ivyamwa sivyo nje gituma rero iyo imana ko gucisha ahantu ibifite intumbero ahanze usure mu nyigisho yacu sivyo twasomye murongo wa kane no gatanu nagira naso asome kuva kwa tanatu mwana zara muhagarika verse 6 kwanza Ogatanatu. Nyarusa.
Nuko mukuru w'ubwato ajahari aramubaza ati wabaye ute gawagikaza ati rowe.
Shukira komeye.
Byuka wambaza imana yawe.
Mhm.
Kumbure imana yodusubiza ku mutima ntidupfe.
Igituba muvuje nuko bose bako baragira icyo akora ubundi yisinziriye. Ashaka kumuvyura bandanya ndakubarira
Bose baravugana bati nimuze dupfinde tumenye utumye duterwa ibivyago uwariwe
Ugeze he
Kuri seti nuze agapande ka mbere
bandanya
Nuko barapfinda ubupfindo bwerekana Yona
Arafashwe bandanya
Bacha baramubaza batendu utubarire utumye duterwa ibivyago. Ukori igikorwa ki?
Geze he.
Kuri witi deje mi parade.
Bandanya.
Uruwa hehe. Uruwa mu gihugu iki? Urubwoko ki? Murongo w'icyenda. Arabishura ati ndumuheburayo. Nubaha uhoraho
umve ngo yubaha uhoraho kandi nima yo karatubeshe ari uhoraho
imana nyene ijuru yaremye ikiyaga n'iyi misozi kumurongo w'icumi maze abo bantu bafatwa n'ubwoba bwinshi baramubuza baramubaza bati ibyo ukoze ibi n'ibiki kuko abo bantu bari bamenye ko ahunze uhoraho kuko yari yabibabwiye
wumvise babimenye kubera iki yari yirenze mu majambo ababwira ati ibi byose ni jewe nabitumye sivyo bandanya ugeze ku 11
baramubaza bati tukugire dute ngo ikiyaga kitureke kibe agahwekere kuko ikiyaga ciyongeranya gusuriranya
icyo nakunze rero Yona yarabahaye solution pratique kandi yoroshe bandanya twumva ibyo babwiye
arabishura ati nimunterure
nterura yumvire umugabo muzima wa muterure ni kwe gate bandanya kumuterura asa maguru n'amaboko munterure nk'umuntu yavuga ati ngira niyahure mugabo nsunika kwe kuyuba gusunika Nikona somingu na manwe nga kuchenye ni mkumula tukwe. Mboni munerure, ubugabo muziba munerure. Wajina maguru, wadu uzina maeskariye. Ngo nerura. Uramugaye. Misuga kwa nasubko hova, ya shaka wano muterura. Hala wano, basawa wano, bawa korele, ifje wako ikorela. Ngo munerure.
Munde mukiaga.
Ariko, yo kuriaga si mukiaga, tenzo bawa tenzo muterura. Bandanya.
Niho ikiyaga coba bera agahwekere.
Afite rya bitahuye byose. Izinongorane zose ni jewe Yona. Niho ushaka amahoro nterura mu ntere hariya. Jewe mba nimurya abagabo bari kumwe nambwira ati tugutera kwe Simba. Uri ndako tugutera kwe kibandanye.
Kuko nzi yuko iki gihuhuta cinkomezi. Kibahora jewe.
Kibahora nde? yabivuze yamaze kubiheza byose sivyo ibi byose murimo ni kwera jewe ibi rero nanze ubiravye hari zindi inkuru zo muri Nouveau Testament navyo mushazana rishasha ukabona yuko gugarariza imana birasho birakusha kuzana ingorane mu buzima bwawe iyo murabizi benshi sivyo ariko icyo benshi batazi nuko kugarariza imana uretse wewe ugira ingorane n'abandi bagira ingorane kenshi n'abantu bari hafi yawe barashobora kugira ingorane kubera wewe wagarariza imana iki gihusi cyabaye ngaha ni ibintu biba n'amasikonstance sivyo hari ibazo abantu muri kumwe bashobora kugira kubera wagarariza imana nje gituma rero iyo uri ku mana ukaza kizera imana ukisunga imana ukizera imana ukaba mu kibanza cy'imana hari migisha izo gusanga aho nyene sivyo hari abantu bari kuri YouTube muzoje kuraba kuri Christ ni ku mana hari inyigisho iri mu gifaransa na ise le lieu de Dieu kwa mu kibanza cy'imana hariyo parti ya mbere ni ya kabiri ni ya gatatu naye mu bubirigi nayigishije ngaha sivyo hari aba jeune ikintu umuntu yigamwo nuko kuba mu kibanza cy'imana hari umugisha udasanzwe abantu benshi bazi ngo imana irabakurikira aho baje hose imana isa umugambi kuri wewe imana isa ahantu ushaka ko uba rero iyo ubaye mu kibanza cy'imana hari ikintu cyitwa assistance y'imana iyo uvuye mu kibanza cy'imana rero ikibazo kihaba nuko ijambo ry'imana ivuga ngo satani ameze nk'iki nk'intambwe ngo igume igira ikizunguruka irondera wirotsa mana majambo satani aguma zunguruka arondera umujyango siko rero iyo agararije ugahunga imana ugahunga ubushake bw'imana nuvuga yuko hari umujyango wuguruye aravuga ati uyu muntu turi kumwe kubera iki kubera yamaze kuva imbere y'imana ndabwire ndabwiza ukuri nta handi hari protection ya mbere atari mu mana
amen
sivyo nta handi shaka ubutunze ufite amafaranga arazi ko afite protection y'amafaranga shaka ufite ibintu bingana ngayo gute ariko imana wizera imana niho hari protection ya mbere yonare yabitahuye arabwira ati rero ndababwire ikibazo yagaze kuri jewe kwere iyo mana yanje yababwiye ahantu ko batabitahuye yababwiye ngo imana yanje yaremye isi n'ijuru ibihusi byose niyitegeka rero nimwamfata mukanera mu ruzi isigarira diringa na jewe mwego muri bandanyiza muri ko muzira jewe sivyo rero ni vyiza ko uhemera yuko ushakwa ndabwire umuntu wese yakangutse muri vision yakanguka nuko uwumugisha ahuri hose
amen
siko uwumugisha mujyango wawe uwumugisha ku kazi aho ukora uwumugisha ku ishuri uwumugisha mu gihugu ramwo sivyo iyo navuga kubera hari abantu bacika ibibazo aho bari hose murabizi twamagarewe kuzana solution y'ibibazo ariko ikibazo nuko uno munsi hari abantu aho ugiye hose hari ibibazo ba transport ibibazo sivyo ushitse atmosphere nawe utanavuga urumva ibibazo gusa kwera yamabona ibibazo nce gituma rero ijya mu gihe maduya ngo tunezegwe imisi yose twame tunezerewe sivyo rero aha two turi igikintu cyo kuba mu kibanza cy'Imana yuko ndabasaba imizo kumviriza iyo nyigisho sivyo kuba mu kibanza cy'Imana mu iyo nyigisho ravuga ndavuga ngene Eliya Imana yambwiye ngo genda ahantu mu bugaragwa sivyo mu bami ba mbere 17 17 agena mu ahantu hari ubugaragwa hama ni washikayo ngo nategetse Imana avuze gute ugambe avuze ngo nategetse ibikona bizokugaburire hariya nyene mugaragwa kandi agiye asanga Imana ibikoze gucyo nyene sivyo bazina bya mugaburiye ndaze kubikona bikundi nyama Imana yakoze ibintu bidashoboka itegeka ibikona kuzana inyama mu kanwa ibirometero n'inyama ninde yibaza yuko hari gikona cyogira 100 metre cyangwa se 100 metre kizana inyama eh nibishoboka kwereke kwera gikundi inyama imisi yose cyazana inyama n'umukate mu gitondo kigasoka kazana inyama n'umukate ku bugoroba hari rutare hari ubugaragwa nta n'imvura yagwa muri urwo rutare ugaragwa muri ico gitare havamwo amazi imisi yose akajya agahaga agaca yiryamira agasonza agasubira agafungura imisi n'imizi hagari gihe birakama bikamye ijambo ry'Imana ngo iza kuri Eliya ubu naho vangaha ugenda ahitwa Sarepta kubera naho nyene nategetse ibintu bidashoboka ariko reza kushoboka kubera ijambo ryanje Imana ategetse iki yategetse umupfakazi akenye afisa kana kamwe afisa nasiyo y'umunsi umwe ikintu kitwenza muze kwasoma 1:17 hanyuma sivyo muze kwasoma igitwenza rero Eliya shitse Eliya rizera gose mu gimana ashitse ashikabwire umupfakazi ngo bon mudashaka ngaburire umupfakazi amubwira ati je nsigaranye umukate ifarini n'amavuta yajewe n'umuhungu wanje Juno musi cyo dupfa Eliya amubwira ngo banzu ntekerejewe yaro harawa damu barusha mu kwitukofa nyene urinde wewe fise umwana wanje tugira dupfe ama ngo gutekere ariko ibi biriva ngo yaciye abikora ndabwire iyi Imana ategetse quand Dieu a ordonné nibidashoboka birashoboka sivyo uwo mugadamu yabikoze arumvira kora yumviye ngo ntibigeze babura n'umunsi yose ngo barafata bagacumba ubugari bakabona biraheze agarutse agasanga hasi mwifu amavuta yaheze agagaruka agasanga amavuta arimo ibidashoboka byarashobotse kubera abantu babiri bumviye Eliya yarumviye n'umupfakazi arumvira kandi bazi ko umukozi w'Imana ashobora kumvira umupfakazi ntiyumvire hahomba nde Haomade mfakazi kubera Eliya yari gupfa n'inzara cyabikora byaje bigaruka kumuri Imana isa amaraso n'isiyo ndoro change menshi sivyo dusubire ngaha rero aha ntiko turi ikintu cha obeisance kumvira kwemera ubushake bw'Imana zvuga ngo mo ndemeye ubushake bw'Imana oya no gusenga ati Imana ndashaka kuba aho ushaka komba ndashaka kuja aho ushaka konja ndashaka kugumana na ushaka ngumana siko ndashaka kuba mu kibanza ushaka kombamwo nice gituma dukwiye kwa mudutegura iki ngari bakanguze kambaza wa hejuru tukwiye gutegura iki imisi yose tegura umunsi kwera witeguye yuko Imana ifata control y'ubuzima bwawe ukiri muhira Imana ishimwe tubandanye dusembire ku murongo wa 12 13 Okay bara musi bakay banzu bandanye kuva kuri washikanye kuri 12 13 bandanya
Ariko abo bantu barushiriza gusoza ngo bagaruke hakuno imusozi ntibabishobora kuko ikiyaga ciyongeranya
Bana gushikaho chapitre hera ufite verset 17 ngawewe
Okay,
I was thinking France, I keep on going. I was saying my version in France, I had a crazy says. Check to my real confusion. I recall it's on the Rezani Kirundi, Ganiki Aguana, Disset, Banajaku Disset. I think in France, I'm sure I'm going to call it the chapitre 2 verse and Berry. If you have a question, Chris says. Bandai.
Nicho chat to me, what I can be, Uhoraho. But it took a queen in the Ewe Uhoraho, Toya Gufatuzirubu Gingo Guyu Mundu. Kandi, Nudu Haru, Equamaraso, Yuda Fisigi Chumuro, Kuko Ewe Uhoraho, Ukoze Ichugombi, Nukova Terura Yona, Vamuta Mukiaga,
Baramujugun,
Ikiaga Kireka Gusuri Ranya, Mazavan, who Vachabatina, Uhoraho bihebuje. Bamuhi kimazi bamusezeranira amasezerano
Murongo wa nyuma
Uhoraho agera urufi runini ngo rumire Yona maze Yona amara munda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3
Ndakunda kubisobanura abantu abagabo yarabwiye ati ni munterure munjugunye nabo bavuga ati udutumye gito Nimba bitagututabara turakujugunya bien ngo turamukaravye bw'Imana ngo turamukaravye si twebwe ngo bibe nko kushaka c'est ta volonté bana majambo uyu muntu ni wawe amuzanye ngaho ushaka iki turamutwanga baranyangura ngira babiri barajugunya akwiye mu mazi ngigihusi hachamera neza sivyo arahantu ushobora kuja hari igihuhusi gaca kizima n'ikindi gihuhusi ukavuye ukaja handi cyo cya kizima kubera ari warukizanye Aho cyanyuma ntibagikunza abantu. Bakundi cyambere sivyo? Nivyo, hari gihusi kigusunikira mu mugambi w'Imana. Sivyo? Muravyemeye? Ari umukobwa yigeze kumbwira ubu n'umugore ambwira ati cyomba wa mukope wanje wa kera yampeba no mushimiraga yemwe n'umushimira kubera iki yasunikiye mu mugambi w'Imana nari mushije ibyo Imana yanteguriye narize ariko yaransunitse hari akazi bashobora kwirukana ukarira ugashika mu irango mana ariko byakweri hari igihe turira Imana ikaturaba yabuzi ikabwira ko yabuzi abo baramboneye bambesheye reka bakubeshere kugira uje aho Imana ishaka kuja ndabwira iyo umaze kubitahura ibyo ntuzosubira kwidodomba kuvuga uti ntacurambesheye ariko hari Imana mu ijuru kuko Imana yawe mu ijuru iratuvugira sibyo yakurenganije uri mu ruhande rwayo ndavuze neza uri mu ruhande rwayo uri mu ruhande rwayo wateguye umunsi ibiza gushikira byose kugira gute urashima muri byose kwe gushima muri byose kazi natahura abaroma 8:28 Romains 8:28 sinayitahura kubera iki cyo navuga ni gute noshima bankuye mu kazi gute noshima bantaye mu ibarabara gute noshima n'ibibazo n'indimwo sivyo abantu bakunda kumbaza none gute wagiye urubumbashi ukajyama hasi ukababara ariko nabwire nti iyo ntahaca uno musima mpagaze ngaha hari ibibazo uteza gucamwo kugira ushike aho Imana yaguteguriye rero kenshi kwa tutavyumva Imana yakoresha ibyo yaremye byose ibihusi byose yakoresha ibyo ishaka byose ariko ikagusunika umugambi wayo harageze igihe nimaze kubitahura mbwira Imana nta kuntu uzuramishurira ntuzuransunika ko gusunika birababaza rimwe na rimwe sibyo maze uko inka yanze kugenda ariko bakubita kubera yanze kugenda siko ariko yigiye ntibayikubita maze uko inka bakubita ikuragenda ikurikira ikumvira umwungere ntashobora kuyikubita inka yose ikubitswe nuko igiye kona igiye hatariho sibyo ariko nabwira nti iyo usenze ukavuga uti Imana ndashaka kugenda mugambi wawe ndashaka kuba mu byo ushaka ndashaka kumishurire umuryango wose wugarika uno musi sizuko musenga mu mitondo ndavuga ne umujyango uza kugarika uno musi ndaza gutahura ko ari wewe wawugaye sivyo niyo biba bikubabaza urashima iyo jamu cyo cyansinze nicaye hajya amen niko nababazwa n'abantu bari kwibarabara ariko numva nti emana urafite ubushobozi ko kubinjiza bose bakicara no ngaha aha hose ariko wabiretse ubibona njye gituma Yesu yambwiye ati none wewe turi kubakica gisuma kimana urya bisuma none rugira gute dutabara rero ntamye ukiriza abantu Yesu yari gushobora kwikiza ariko yaremeye kubambwa nimba arabambwe abari kuramukubita bari baryohewe ngo turamukubise turamumaze ariko yabiretse n'impaka sivyo hari ibintu Imana ireka ifise igituma cyo gituma rero dukwiye gushima muri byose ubitahura utabitahura bacara mutayo amazi gihuse gica kagarara umurongo wa nyuma aha mu kirundi 17 mu gifaransa ni umurongo wa mbere wice wa wice cha kabiri chapitre 2 verset 1 ngo urufi runini rugira gute rwarumize amara y'ibisi ngahe n'amajoro n'icyo singitangaza adapfa mu mazi hari umuntu ashobora kumara turajuru mu mazi mu rufi ntapfe icyo ni igitangaza cya mbere nawe mwaza ko iyo minsi itatu yose kwakora iki reka yidodomba ashobora kuba yatanga kwidodomba rega sibyo ariko kamana ashobora kuba yidodomba iyo minsi ibiri n'iminsi itatu ariko aha mu gice cya kabiri chapitre 2 tukadutangurire kuri priyere isengesho Yona yasenze nicyo ashaka kwigisha uno munsi ngira mvuge yuko ntabwo bwatangira kwigisha nariko ndategura heza shimwe tukadutwiga isengesho ribohora la prière qui délivre, c'est vieux. Isengesho Yona yasenze ngaha mushapite ya kabiri ni prayer ya Yona ariko nahantu nahamwe uze gusoma neza nahantu nahamwe nigeze mbona yidodonga sivyo kandi yagiye ahunga ubushake bw'Imana ariko ageze ngaha tanga gushima Imana tanga gusenga ngumuntu yakanguse mana majambo cyagiyuse cyatumye agira gute akanguka hari yuse bigutuma ukanguka sivyo Hari ingorane zishobora gutuma umenya Imana. Sinshobora kumenya abantu bakirije kwera ibibazo byinshi, kwera ingwara, kwera amaprison, bagahura na Yesu, sivyo? Hari bihusi bishobora kuzana ku Mana. Aha rero umurongo wa ya usomye amarimi iminsi itatu n'amajoro atatu, sivyo? Reka namusabe asome asimbe kumanya kuriruka, asome kuva ku murongo wa gatatu. Oya, asome kuva ku murongo wa mu Gifaransa, hari kibazo. Mu Gifaransa ni murongo wa 4 shoka 5, mbwa mu Kirundi murongo wa 3 shoka 4. Yona chapitre 2 verset 4 à 5 mu Gifaransa. Verset 4 à 5 mu Kirundi murongo wa 3 shoka 4. Sivyo? Soma wa 3 shoka 4 mu Kirundi. Twumvega ndasenze, sivyo? Ya chapitre yose n'amasengesho mbwa hari mwemwe nakuyemmo bijanye no nyigisho. 3 à 4 mu Kirundi. Aha.
Kuko wantereye ibwina muri nyina mu kiyaga umwuzure wantaye hagati imipfunda yawe yose n'imikuba yawe yose byarandengeye
akavuga ibyabaye aho Imana yamutaye ngo mu mazi imipfunda byose byamuguye ko arababara hanyuma murongo wa gatanu
wa kane
ndavuga
nti
wa kane mu Gifaransa ni wa gatanu
ndavuga nti nciwe mu nyonga zawe ariko nzokongera gutumbera urusengero rwawe rwera.
Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Alléluia.
Amen.
Nibyo ndaciwe ndakubititse nakubabaje ariko manjambo yako ari hana sivyo ariko nakunze cyane ariko vuga uti ariko Hari nyigisho ngeze kwita nayise ariko. Murazi ushoze muri ariko. Ntimubuzi ariko ifuta ibintu byose bibi uje kuvuga. Mwari mubizi? Abakobwa bari ngaha sibyo bajene. Murashobwa ati usa neza uri mwiza. Urundi bavuga ngo nguru wa grave. Nubaho kandi ubaho. Bakoresha nubaho. Kana ukemera kutaba Kera baba ngura mwa ntazo kivuga no munsi Bakora kora ivu amburu wa grave uri mwiza ukataka kuvyimba kifua bahama nawe ro ukashaka vuga bana nyivuga kutomba ngo ariko iyo umuntu akubwiye ngo ariko cyabuga n'ibyo mbeje kuvuga Nuko yagwa manota meze gute abwira ibyiza byinshi ashize ko ariko hari gihe niyakora kubwira ibintu byiza aratanga guhindura ton kumva ko ariko igirize hari gihe ariko ntiryoshe siko ariko yakora avuga n'ibibazo yaciyemo sivyo ngene yababaye imipfunda yamuguye ko ngene yakubititse ngene yamaramaye ariko ayayayaya siko muvyumva ndakunze akantu ariko Achavuga ngo me je verrai encore ton saint temple nuko yavuga ngo nzosura kuja mu nzu yawe mu ngoro yawe ako yivugira he munda nabwire hari abantu batari bake ngaha bari munda y'urufi acha nabigije ndumusenga mu peyo soka hari senga sho ni gukura munda y'urufi uwo rufi mwemera ruzi ashobora kuba ari situation yugaye ibintu byugaye Ivyo gira vyose no marche pas. Je ndenabaye mu narufi imyaka n'imyaka. Ariko nibaza none je senga Imana ya he. Babwira ngo nimutange muzoheza giyo. Ngatanga ahubwo ngaca umwenge n'umuvumo. Ko ni cyiza iteye impfuvu yapakaze nkabikora ahubwo bigaca biba pire. None ni jewe ni wose kibazo. Ingorane ni he? Nari mu rufi. Naye gato guhunga. Présence y'Imana. Yumwe bya baje bavuga ati ngugiye kurondera ubuzima. Ngiye kurondera ikintu kiruta ikindi. Ariko wahunze igikuru. Nabwire ubuzima nti burahandi buri muri Yesu. Amen. Cyo gituma rero haramasengesho senga uno munsi Yona ari murufi ari munda y'ufi ariko akamvuga ngo ariko nzosura kuba mu nzu y'Imana sizi ko muvyumva amasengesho zusenga ubone ivyizigiro ntuzokwa muheza uvuga mana heraba yantaye hanze none umwana arashonje nta kundi gacho imyoza mu izina rya Yesu igikuje amasengesho ninge nahera ahera gute ahera wibyoza canka gravuga kuti ariko sivyo Yesu yatsenze isengesho rikomeye nabwire ibigeragezo Yesu yaciyemwo hariho kimwe gisumba vyose nzo gusoma muri Luka 22 Luke 22 40-41 mongo wa 40 na 41 nitwasoma Yesu yasenze isengesho agira gremu kigeragezo gisumba ibigeragezo vyose yaciyemwo bwaruka mbere muri bibiliya mbona Yesu asa no kugira demisione avuga ati aha rero birananiye ndabwituma yageze ahantu bimunanira kuko yari yambaye umubiri nkawe na jewe bibiliya ngo yari yambaye yagerageje vyose ariko ntacya yakoze sivyo ariko muri ijambo ry'Imana avuga ngo nubwo ataca yakoze ngo yaragize ubwoba ko birivuga Yesu yaragize ubwoba rero nimba yaragize ubwoba bisigura ko kugira ubwoba si icaha kavyumvise nagira ubwoba nagira mwanzo wo kwageza ngo wakoze icaha kwera wagize ubwoba oya kugira ubwoba si icaha ikibazo nuko iyo ugize ubwoba ivyo ukora mu nyuma nicyo gituma iyo ugize ubwoba wamuhereza ko ariko Yesu yasenze ashaka ko ariko nicyo tunagize inyigisho yisa ariko Yesu yaratangiye gusenga atangira ikintu gikomeye cyitwa adoration kuvuga ubunini bw'Imana mana uri Imana ishoboye byose bisigura yuko nivyo wavuze wabivugura wabihindura n'ese wabivuze ibyo wasinye n'uwasinyura sivyo waravuze yuko nza ku isi gupfira abantu ariko uri Imana ishobora byose urashobora no kubihindura ngo nimba bishoboka yumvira hari ibintu tubwira Imana ngo nimba bishoboka uziko bidashoboka ngo nimba bishoboka kine gikombe kire gute bisigura iki bana bagabo ntibafate abantu hare ku musaraba abantu bite mana majambo garagaza arabwe ne wocungura isi jewe Yesu ntakubiswe ubisomye niaza ko akora kiki kwa bivuga mu ijuru bya barajugumiye batoma ngo ariko of ashizo ko ariko yashaka ngo ariko nibibe uko shaka bibe ko wewe apana jewe wewe ushaka sivyo aho kaje mu rugashira ko ngukwa senga kugashira ko biroroshe n'umunwa ariko kavuga ukavyemera mana je nshaka ibi nshaka abanye abantu bose bari hanze binjire ariko ndagiye kuvuga ubutumwa nibinyohera ariko wewe wabihisemwo mu ntebe yawe y'inganji n'ubushobozi bwose ufise ndabwo ikintu cya mbere Imana ntibasiripuri mwana mubizi benshi ntibabizi urabona ko isima batabizi ingene bagana Imana imbere y'Imana ngene basenga manda wabonye ingo hera Imana iraguye tabara Imana yakurabye ikazunza umutwe ivyo bibazo uri kurambwira nabimenye utaravuka nabimenye utaravuka uretse ko nabimenye gusa ahubwo ndafise solution solution nayo inyishu sidayimenya ngo nukuyimbariye nende yizi utarabaho papa wawe atarabaho sokuru wawe atarabaho adamu atarabaho kubera ngo ni omniscient izi vyose sivyo nagerageye kuva uno munsi umenye ko atakibazo na kimwe uzogira gikanga cyangwa gitungura Imana kuko Imana yari ibizi vyose nje gituma rero iri sengesho narikunze rya Yona ngo ariko nzosubira kuguhimbaza nzosura guha ikimazi nzosura kuza mu nzu yawe sivyo ndashomereye sivyo ndashomereye akazi byanse ariko umunsi umwe nzoshinga intaye haleluya umunsi umwe uzoca inzira barakubara twenga imyaka mbanye byinshi ariko umunsi umwe wateguye azoza mu nzu wa bwanje bavuze batwenze ariko umunsi umwe umwana azoza mu nda yanjye kubera iki kubera ishobora byose biva rero ngira wizera niba wubona wizera ko Imana ibishobora bivuge nk'umuntu yizera vuga uti ariko ndabwiye iyo ukurasenga ndabahe sokre iyo ukurasenga satana ngo yumviriza kuvuga ariko akunda imana ndagukorera haragira ngwi imana ninge ndagukorera wankoreye n'inkuvuzi ndagwahe nkomeze kunkorera sivyo ngenda gukorera nta byaha ndimo abanyavyaha bashaje baheza giko ehe bituka baro ara abantu masengeshawo ari kurega abandi bakada musenga ari kurega abandi ehe naka forgive you wawe abandi bareke era icukeneye kibwira imana nuko murango naka yaheza giwe kuko mu Roma 12 sivyo umurongo wa 15 ngo tunezegwe deja bazo kora makosa yo kubabaza n'abandi ariko vraiment nujya kijije jo wundi ndabwire kura maso ku bandi siko shira maso kuri Yesu iyo kurasenga satana arindira kuvuga ariko kwereka ashaki asha wavuze ibibazo byawe ndabwire kuvuga ibibazo byawe sikosa ariko satana ari kosa aba Filipi 4 muko murandika amaverse cyangwa murafata ku mutwe a Filipi 4 Filipien 4 verset 6 a Filipi 4 murongo wa 6 havuga ngo ngumenyeshe ibibazo byawe byose bimenyeshe nde imana je kina ibaze none uyimenyesha gute kandi izi byose kusuko igituma uyimenyesha ni kwesha kuraba ingene ubivuga mwari mubizi igituma uyimenyesha kwimenyesha Imana yazi ko Imana irabizi ibibazo byawe sivyo ariko irashaka kuraba ngene uvuga ibibazo byawe irashaka kuraba ngene ubitangura cyane cyane ingene uheza kubivuga kuraba gutangura sivyo bikonta ku mana iherezo ryiza isengesho ryawe ritangura gutera ihera gute ha uraheza widodomba nta kundi Imana nurengere gute nta kundi nzokugwa inyuma kumeje mu icuru amen Mazo kuba no sanga cyo. Ah kundi none yo wumva aho ngeze. Nwangisura mwisi. Cha satani yo nyakira nama ashe yo nsamira hejuru. Yo muri Egiputa bajabutse cyaga gitukura. Barageze ahantu habaye kibaje kibakijabutse. Habaye iki? Imana yacuguruye ikiracugara. Bemaze gituma yacugaye. Ntibyanze muri bibira mugandi yibaza igituma. Cyambere bagushaho subira inyuma. Ishyamba ikindi nuko bageze hagati barageza ahantu mu bugaragwa ku buryo bavuga ati sishobora gusubira inyuma hari abantu rero bageze mu mana bavuga ati aho ngeze singisubira inyuma sivyo nagenda gusabe ntuje muwo mugu yo abantu bavuga ati singisubira inyuma amasengesho yawe cyo twize ngaha nuko amasengesho yawe wamushirako ariko sivyo uheze nubwo wabushonje nubwo wabushomereye nubwo wabuzu harambwira ati nabuze umugabo kubeka intara nk'umugabo sivyo kubeka intara nk'umugabo abandi bamaronka nama mariage zindi nk'umugabo hariho socrates ibiri iya mbere abandi barosa abagabo shima imana kubwabo abadamu benshi banshinga inaha bajya 80 mu wumva siko batanga gushima imana ko ariko barasama ariko bavuga ati nta kundi none jewe ndabihebye hari wambwiye ngo none jewe none nakoze ibyaha ibihe mana nagucumiye ku iki ntuzose ukoze imana icyo kintu n'umunsi n'umwe nimba ubikora uze kubyihana mana nagucumiye ku iki oya imana ikora ku mwanya wawe umwanya wawe si umwanya wanjye si umwanya wujya sivyo ndabwira igihe urindiriye ndabwira gusaba imana icyo ushaka ni byiza matayo 7:7 abantu barakunda jewe muri bibiliya nkunda matayo 7:7 Ivuga gute? Saba? Saba muzohabwa. Sivyo? Ariko ikuru so gusaba, igikuru ni ugushobora kurindira isaha y'Imana. Attitude, inyifato yawe mu kurindira ni ikomeye, sivyo? Dusubire muri Yona, igice cya kabiri. Igice cya kabiri yari yasomye umurongo wa kane. Wa kane mu Gifaransa, mu Kirundi wa kane. Mu Gifaransa no gatanu. Okay. Soma umurongo wa gatandatu mu Gifaransa. Verset 6 mu Gifaransa ni verset 7 chapitre 2 verset 7 so mu Kirundi 6 mu Kirundi
ndamanuka nja mu mezi y'imisozi isi n'ibihindizo byayo byanyugaranye igihe bidashira ariko uhoraho
ariko
Ariko uhoraho mana yanje.
Haleluya.
Wakuye ubugingo bwanje muri rwango.
Amen. Hagabwiye ikintu muratahuye mwiza neza ibyo yavuze. Yavuze ibi byamubaye ko arashaho ariko, sivyo? Ariko ibyakurikiye ariko mabyumvise. Soma neza, siramo neza. Mais mon frère, verset 7 pour qui France. Bon, mais tu m'as fait remonter vivant dans la force éternelle, mon Dieu.
Ariko uhoraho mana yanje. Wakuye ubugingo bwanje.
Wakuye. Wakuye cyangwa wakuye ego.
Wakuye ubugingo bwanje muri rwa rwogo.
Imana ishimwe. Ikintu kinini babaze. Uyu mugabo yo nakora besha. Ariko arabesha. Kwa kisipa kwa mbwa kwa besha. Akwa mbwa anguyeyo kanda kiriyo. Achari murufi, mbwa mbwa anguyeyo. Eh? Arizera, haleloya! Mkwa na mashiyona. Yumbire, akwa shimimana, kwa mkwe murufi, akiri murufi. Isengesho libohora, ushima ibintu bitaraba. Eh! Mariko 11:24 Marke 11:24 ivuga gute gico muzosaba cyose masengesho mwizere ko mwagihawe muzashabwira iki siko mubyumva mwizere ko aho nyine mwagisengeye mwagi hawe hanyuma muzokibona uyu mugabo yari yakanguse kweli murufi harakangura kenshi sivyo yari yakangutse aratahura yuko nubwo ndi murufi mana ndagushima ko wankuyeyo la priere qui délivre isengesho ribohora n'isengesho ushima imana ku bitaraba abikorino bakabiri mirongo gatanu mirongo cya gatanu mirongo windwi 2 Corinthiens 5 verset 7 ivuga yuko ntiturongorwa n'ibyo tubona turongorwa n'iki n'ibyo twizera sivyo ndabwire umuntu hari umuntu yaba afite umutwaro ngaha Change magari. Haru kusema mtuwa. Umwe, babiri, batatu. Eh, barabaye benshi. Umutwaro wa wose ufise. Nuvuga yuko muri wewe urabona solution y'uwo mutwaro, sivyo? Hindura amasengesho kuva uno munsi. Nusubire gusenga uvuga ingorane zawe gusa full stop. Senga uvuga ingorane zawe hama ushime ucuvuga ariko ndagushima ko watinzira ndagushima ko wanyuguru umuryango ndagushima ko nzogushima abantu bose bakabibona Matayo 6:6 Matayo 6:6 havuga ngo usenga ngo agende mu cyumba yugare n'urufunguruzo abwira Imana qui voit dans le secret Imana ibona ahishije nayo izokwishyura ku mugaragaro mwarimubizi genda usenga mu ibanga ariko ntiyakwishyura abantu bazobwira eh cyageze gute imana yanyishyuye yesu ashimwe ya abantu bibungenze hari igihe usama utazi ko wasamye ariko ugashima imana kubera test de grossesse biratanga ngo twizera gose test de grossesse gusumba kwizera imana yavuze ndaguhaye iyo test de grossesse estaba positif mana mana naguhaye oya mana nkeneye kubona n'amaso naboye n'amaso ibyo kwizera biratugora kenshi twige kwemera gushima tutarayibona abadamu bose bari ngaha bipfuza umwana batarawuronga hindura amasengesho ibintu kintu cya mbere uzokamushima imana wumvise umuntu yasamye icya kabiri wamushima imana ko hari umwana igiye kuguha ndagushima imana ko amaze kubikora ndagushima ko wabyuguruye ntabyibona n'ubusazi mwarafite umuntu yamaze imyaka itandatu atarasama sivyo icyo yakoze ni iki yagiye gura impuzu z'umwana mwaramwumvise yagiye gura impuzu z'umwana aragura amajwi ategura chambre y'umwana amaze 6 ans atabona n'iyikoroka kubera iki yatahuye Marke 11:24 siko umuntu yabyumvise erabwire yuzi ko muzikora abajene b'ubujumbura bageze amashuri atangukora usanga yaguze intebe akagumiza ngaho ugasanga yishe intebe atagira amakuza akagenda kumenize agakoresha igitanda ubonye gutyo ariko nitegurira ikintu kiri mu nzira sivyo abizera nimwitegurire ibyo mutabona ko muzi ko bihari imana ikora
ikora nabizera hari ubushobozi mu kwizera
sivyo iyo wizera nabwire bibiliya ivuga ngo mu Heburayo 11:6 Hebreux 11:6 ngo nta kintu na kimwe ushobora gukora cyo himbara Imana gusumba kwizera sans la foi il est impossible de plaire à Dieu Hebreux 11:6 jagune kunezeza Imana utizera ukwizera cyo kintu cy'ambere n'igihe muri Luka 18 Yesu akaravuga umugore w'umupfakazi yarenganizwa arabivuga ijya mu nkuru ahejeje aravuga ngo mbega umwana w'umuntu niyagaruka azosanga kwizera mana majambo ikintu cyo kwizera n'icyo Imana irondera cyane niyo mission ya mbere yakanguka cyo gituma nezeza n'ubisa abantu ngo numvise naka numva naka cyana duzu kwizera Imana kirangendera haleluya ukwizera kubonetse Imana kikora hindura amajambo yawe hindura amasengesho yawe nusure kwidodoma nusure kwibaza ibibazo nusure kurabe ibyaha wakoze izere ko Imana ishobora kandi zokora mu gihe cyayo sivyo hari inyifato y'umuntu yiteze n'utiteze witeze urabona ko ariko arajye mugore yaranyohe kabisa hari umudamu ngo afite ntiyaje no munsi naze kwaza ngo ndamubereke mwafise ko wafisamye amazi myaka 12 na 14 12 ari no mu biriki Yesu poza kuzuno munsi sivyo nashaka mumubone kwerekereka yuko iyo wumvise ko Imana no munsi mumvise kanguka wa mbere amazi myaka 9 icenda yatewe intege ni ikinteze ingahe yumvise ngo mana wewe ushobora 12 ugasora 14 none icenda nayo hey! Haleluya harabandi barengera 14 mana sara karagatama kazi karasabye cyane cyakomeye none harabahizi sara sitikomo byumba sara karagatama kazi bibiri bivuga ngo muri we wari wapfuye apana gucaguza ariyo menopause no gusanza ushaka menopause kibishobora ariko no gusaza ugera gatama ariko ugasama kana pana miracle gusa oya urubona umugabo wawe kubera iki Imana yavuze Imana ishimwe icyo mpa tugatahura yuko iyi Imana yavuze ya Jérémie 1:12 non sonora ngamba mbi mvese menshi Yeremia umurongo cy'ishambira mu 12 ngo uhoraho ari he ngo inyuma y'ijambo giyogira gire gute agira gute ayisoze cyangwa rishitse pu musasa vuga ngo pu exécuter Imana yavuze ikintu kuri wewe iragicunga kugira igishitse abe execution Imana ishimwe njye gituma ikintu cy'ambere je kibazo namangira nkeneye kumenya position y'Imana muri situation yose mana aha hantu hagaze he muri ibi hagaze he sivyo parce que Imana ishatse nta numwe ashobora kuzibira njye gituma ndabwire satani aratera abana b'Imana Satani atera umurimo w'Imana sivyo abantu bashaka kubona ngo hariyo komba yo kwizera komba ya mbere no kwizera intambara ya mbere no kwizera rero yuko urasenga urizera ko igituma usenga ushaka gusambura imigambi ya Satani gutegura umunsi sivyo usambura imigambi ya Satani kugira imigambi y'Imana igire gute ishike nicyo gituma muri 1 Thessalonians 5:17 aho Thessalonians ka mbere 5:17 havuga ngo musenge ubudasiba prier sans cesse kubera iki ibintu byose Imana ikora bica amasengesho ari mubizi aha magaze ngaha kuva saa 8 hari abantu barayijoro Burundi kuva 21 gushika mu gitondo bako basengera kino gikorana kuva saa 8 baza guheza 19h ubu nyene tuko ndavuga hari umuriro uri kuraka ibujumbura kubganyo eh nabintu byizana Imana ikora amasengesho nshobora gukora ibikorwa by'Imana uko Imana ibishaka ata amasengesho ibishoboka barahanunzu atakine ko arakora quartier yose bakora umvu muri aho meruka muri sede bumva umuriro kubera iki kubera turazi yuko Satani ntanezerewe ko wicara ngaho ntashaka kumva n'amajambo ntashaka wihana ntashaka guhinduka ashaka yugumira bya bindi kwidodomba urira kwereke iyo widodombye ni nka kuziniere ya chomoye kuziniere chomoye urashira ku kiganza no kushara ko kushara ko sivyo ari kusanza sana ruje ugira gute urara wagukye gusuka tinya kwereke amasengesho numuriro uturira muri utongora imana ishimwe nta kina kimwe satana ashobora ku muntu w'umusenzi agi nchekuto nabwira ati musengeranire senga imisi do chakabije kankwa ruva gusenga
imisi
yose aramaje no kwe imisi yose nimwe na rimwe basi profa passe men ni kwiye none nateye imbere na senga dimanche gusa mwabona mercredi na senga oya senga imisi yose kugira ntagira umujyango satana ronka siko Isaira hezi, mishoka. No. Okay, tukwa hezi je. Muno ngata natu wa mkirundi wa usomi. Lekana kusame usome murongo wichenda mkirundi, wichumi mkifransa. Aha, nef.
Ariko jeho, nzogu shikaniri kimazi, nseserezi mhundu. Kandi nzoshitsa ibyo nasezeranye agakiza kava kuhoraho
ha ya agakiza ko ravuga kubohoka na deliverance vahe umurongo kurikira wa nyuma
mazu uhoraho abarira urwo rufi rudahwa yona imusozi
bega imana yindiri iki kumudahwa kwe kimisi tatu yose majoro tatu yari indiri iki Racha yindiriye Imana yindiriye yari yindiriye yo verse avant dernier mu gifaransa ni verse 10 oya 10 mu gifaransa oya mu gifaransa ni 11 mu kirundi ni 10 sivyo sivyo soma 10 kandi tumve nashaka mumve gituma Imana itari bwa mudahwe bambe yo fita ari bwa mudahwe so mu kirundi murongo w'icumi Oya, wichenda. Fwala nivyo, wichenda.
Ariko jeho. Nzogushikanira ikimazi. Sesereza impundu.
Aha.
Kandi nzoshitsa ibyo nasezeranye.
Aha.
Agakiza kava kuhora.
Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Ndabwire ikintu kimwe. Hariyo ikintu imana itihanganira citwa amashimwe yavuze ngo nzoguha amashimwe ikimazi cy'amashimwe avuze amajambo umurongo kurikira ngo ace imana ishigategeka rufi dawa ukinyagwana gute ruka harageze kuvomisa mission accomplie Nashaka kugira hano Imana ivuga ngo mission accomplie. Ushaka kuri mu rufi Imana ikora guhingura akurageze uno munsi Imana ishaka kugira gutegeka rufi. Kugudahwa. Sivyo? Nimba ushaka ko Imana ko ugo rufi rukudahwa sengiri sengesho. Hallelujah. Utanga urushime ushire ko ariko uzuzova muri ibyo bibazo byawe. Ushime ko inyishu y'Imana izoboneka sivyo hama muvyo shima vyose nabwire muri nabwiye muri Filipi 4:6 sivyo hava ngo ivyo mushaka vyose mumenyesha Imana mu masengesho kwinginga bifatanije niki namashimwe abantu benshi barasenga mbwa ntibashimwe amashimwe amashimwe sukwaduka sufa kuvuga gusa amashimwe no gushima bivuye ku mutima Ushime Imana kugira ati Imana ndashima kushoboye ndashima nubwo nshonje nubwo ndivuga nk'ijyama mwivu nubwo ndahadi hasi ndashima kumunsi umwe ijo nyeretse nzobishikira Imana atakumbarira internet muri 97 sinari cyo internet nta email nari ifise nta na yahoo nari ifise nari nzi ko internet ari entreprise yitwa internet Hama muzozi mwambona ngo internet. Hama nkabona uru umusozi wi wagato. Nguma ngabuye abantu ku isi yose. Hama mana haleluya. Nyumbe none. Inone ngiye nzokora mu patisserie. Bizoba hebi bintu. Jenda nzomu boulanger. Internet. Ngeze Afrika du Sud muna nefu naona ngo ninja hano muri Sibe ngo internet cyarakanguka. Cyanabaza umuntu ari duruba muri Afrika y'Afrique du Sud ndabazane internet niki acyanse gure cyo internet ndi yumvira ngene internet zoca mu kumurimo w'Imana ndabibura ko na WhatsApp yari ico gihe tavuga ni bon cyo cyo nzi Imana ngira konzoshikira abantu benshi nabone ikintu cyitwa iradio gusa ariko maze kubona ibikorwa Imana ikurakora biciye muri WhatsApp cyangwa nti ya internet ni hallelujah imyaka 20 imbariye kino gikorwa mashaka kwiyumvira ariko muri iyo myaka 20 iyo ntaba mu rufi iyo senga ino sengesho muri no na 9 muri 2000 kikandahwa ibindi muno musi n'abana bitangwa muri 2000 natebeye mu rufi va muri ugo rufi nimbe mu rufi uvuga uti ndaruvamo no musi turarusohokamo ibyugaye byose byuguruke mu izina rya Yesu strategy se yindi hindura amasengesho ntusure kwidoga utangure uduze amashimwe Imana ishaka kurabe era umurongo wanyu muvuga ngo l'Eternel parla au poisson Imana irategeka ugo rufi rukuziritse uri mu bibazo bidahera nibihera siko murabona kima gikwe gikindi kiri mengo birahana lift because ari byinshi byose wagira ngo kime kirakemutsa ikindi ngico nakurindiriyesha wagikemura hoho turi batatu noneho urufi ruraremera urufi ruraruhisha nabwire iyo tari mu rufi nibibazo ntibiguteye ikibazo mana habiretse ubibona sinzi icyo ari gukora mugabo hari icyo ushaka gukora hari aho ushaka kunshikana Imana ishimwe utegeze kwemera yuko Imana ibifise igituma ishaka gushikana ahantu haleluya Imana ishimwe arabiteze kuva mu rufi no musa nabwire abatari bakemeraza kuruvamo Yesu ashimwe ndavyemeza kuko Imana yabinyeretse ko benshi baravayo haleluya turaza kutuzishimwe hano ha hanyeganyege Paulo na Sila ngo baradugije ishimwe ari abaprisonnier ngo n'abandi baprisonnier ngo barashyumva aho sinashika ariko turashika muriteze kirabadahwa amen izina rya Yesu kuva uno munsi ucuhindura amasengesho sishakira bwa butumwa bwo kugira ngo mujye uko byazuye abiraheze ngo ngende tujyame bihera kwera inyifato yawe kuva uno munsi uzocubandanye niwa komendura ngaha kumugoro wabantu ariko kugamana bijya bintu nibyo uragisubiramo haleluya hari abantu ejo buri samedi nari muri ngasabe abarinzi batse basubiye ngo no Imana ishimwe hari abantu muri Suede ijoro rya vendredi buca ari samedi hari ikintu numvise inzozi nagize Imana nyereka abantu bijyanye kiyo ikorane hamwe n'iki mbona abana nabonye abana banje mu mubiri mugabo w'impwemo hari amasura namenye mbona batonze ari benshi bafite amashati atekeye musashe yera sinigana bisigura yera kuburyo atanakantu ushobora kubona ko atonze meza mana mbwira ati hari abantu anacyo nivuka muri byashyo Yohana Apocalypse ngo bazokozwa imvune zawe impuzu zawe ni iki n'amaraso ya Yesu hano ari ngaha ari muri balko ya mbere ari mu ya kabiri hari abantu bari mu mugambi w'Imana Yesu ashaka koza impuzu zawe hari abantu bagira bafate decision izo hindura ubuzima bwabo sinyeza ko bahari ndabizi ko bahari Imana ishimwe hari abantu bagira bihane bakire Yesu umwami n'umukiza hari abantu badashagira isoni kuko batahuye ko Yesu ariwe byose ndabaza ko hari abantu babura agakiza kubera isoni shamaje abantu bose aya ntacyo kwatura ngaho n'ahandi hari ubuzima atari muri Yesu
Mani shimwe. Umuntu wese ari ngaha Imana Yesu akora dodora ku mutima wawe. Utarakira Yesu umwami mutima n'umwami n'umukiza wawe hariho plan Imana ifise kuri wewe, sivyo? Imana shimwe. Nimba wumva mu mutima wawe ushaka kwakira Yesu, ushaka gutangura imigendere mishasha kugira impuzu niko navuga sizo wambaye. Niko mvuga umutima wawe. Ugashaka ko Yesu yeza umutima wawe. Ugacika umwana w'Imana. Yohana cya mbere mu 12 Jean 12 havuga ngo abamwakiriye uwo muco ariwe Yesu yabahaye ubushobozi bwo gucika abana b'Imana. Ko gucika abana b'Imana, sivyo? Rero hari umuntu ayose ari ngaha. Avuga ati ndashaka uno munsi gutangura ubuzima bushasha na Yesu. Haleluya. Haleluya. Aronze kuvuza duza kwa kuntana nabwiye baduzi. Imana guhezagira. Haleluya. Duza cyane. Yesu ashimwe. Duza kwijuwa yabone amaboko yayo. Haleluya. Reka nabwire. Ijambo ry'Imana rivuga ngo sinzi. Je namambwira abantu aho ngi nabivuze Ottawa, nabivuze Stockholm nashaka kuvuga no ngaha. Twige kunezerwa n'abanezerewe n'ivyo. Kandi tunezerwe n'ibinezeza ijuru. Siko je mujima bango umuntu umwe gusa apana banjana umuntu umwe gusa aji imbere ya Yesu amaraso Yesu akamwoza yashati yibigashika blanc ngo mwijuru nako amashinkayo mukora mwebwe sivyo mwijuru bagira iki ntafite mundu gusa muze musoma neza Jean Luc 15 verset 7 mwijuru hawa umusi hawa fete kwera Imana iritayeho umutima naho barumwe hamwe tugana nga naho barumwe gusa Imana nezego nimba Imana nezego satana arababara sivyo Yesu aravuze ngo nimutangira isoni imbere y'abantu nase zogi isoni imbere ya marayika Imana shimwe rero nashaka nabwire nti umuntu wese adugije kuboko uhaguruke ndakwereke wandikije izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo Imana ishimwe haguruka abandi mukomere amashimana nk'abantu banezerewe oya nabari hejuru abahagurutse hejuru haleluya bo sinzi neza kubigira afeta abari hejuru sho pasaba manuke protocol abari muri protocol muri akio sinzi ko abafise ubuye papuro nateguye sinzi ko ahogira abaduga muri deuxième premier niveau ko nahariho benshi muri premier niveau no deuxième niveau agira abaduga hejuru n'abandi bari hasi abari ngaha muzi imbere abari hariya hejuru nta kundi mwegere imbere mugane muze ngaha muze mwegere imbere aho nyene gusha kuri cyo cyuma abagurutse hariya premier niveau mwegere imbere bace baza ari papuro babaha komera amashi nimunezerewe abanezerewe agaragaza gusubira inyuma gato ya cameraman abari nka baze nga abari deuxième oh ha mwagize neza mwegere imbere abari deuxième niveau nawe nyene mwegere imbere Imana bahezagire haleluya
Ani kwenye kisagara mwa mmo, gusa, hani mama chini mume depoza, awali kama mume depoza na,
abari hejuru nabo hari umuntu ngirashaka kugutora nabari ari hejuru aho mu gifaransa mukomana nyumva mukomana nyumva imana ishimwe haleluya nabo hejuru hari umuntu akora abaha hejuru
Tipido Pais, aleluia.
Homé 10, verset 9 à 10. Vous en parlez, tu n'as qu'à moi qui, oui. Alléluia. Bivuye mu mutima. Hanyuma yaguhase kuva aho wicaye. Ariko wahisemo. Ni choix wafashe. Nagire amajwi azokwagiriza, nagire abantu azokwagiriza. Kuko ni ntambwe ya mbere hazini ntambwe, sivyo? Ariko mugira mfate decision nakanombya turi, sivyo? Uvuga uti mwami Yesu. Vugutane cyane cy'ukuri ti mwami Yesu. Ndavuga mu France ariko mu France kwafashe, siko mu France. Ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza. Kuvuna umunsi itaka icyumweza na tuzo kwezi kucyenda ndahisemo kuza imbere yawe ndashaka ufate ikiganza ndashaka amaraso yawe amwe ava ku musaraba anyotse mu mutima wanjye ndashaka kuba mushasha ndashaka gucika icyaremwe gishasha nouvelle créature ndashaka kuba icyaremwe gishasha ndagusabye wandike izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo ndashaka gucika umwana w'imana ndashaka kugendera mu mugambi wateguye ijuru n'isi bitarabaho kuva uno munsi gushika umunsi nzopfa amen amashyi menshi
nishimwe nyina basengere twazitize nabandi bamfashe gusenga twazitize amaraso ya Yesu amen satani arahombye uko atigeza homba Brussels haleluya imana nishimwe amen manda kweretse umuntu wese yahagurutse aje gufata decision yo kwakira Yesu umwami n'umukiza yafashe decision kubera ijambo yumvise nta yindi nyungu arondera muri ibi atarakubera ijambo ryaho yatsinzwe na Saint Esprit yamwemeje ko ashaka gufata decision yo gena nawe umuntu wese yahagurutse abari muri rue de chaussée aba muri barco ya mbere aba muri barco ya kabiri mu izina rya Yesu Kristo ndabakikuje amaraso ya Yesu ndasambuye imigambi yose satana afite mu buzima bwawe ndabasengera imiryango yawe ndahagaritse imigambi yose satani onondo Jesu nagira ibazo bitavuye bivuye ku satani bizobakorako nashaka ikiganza cyawe kibe kuri bo baze bacike umuco w'isi baze bacike umunyu w'isi abazobona babone wewe Yesu ndabasengeye baze bacike abigisho bawe bagendera mu ijambo ryawe ubashoboze ubahe inzara n'inyota y'ijambo ryawe ndagushima Mana ndagushima ku bitangaza bizokoreka mu buzima bwawe ndagushima ko ari abakozi bawe ngaha hari abantu bazagukorera hari abantu bazagukorera ibyo wateguye ijuru n'isi bitarabaho urakoze ku bakozi bazova ngaha urakoze ku bapastori bazova muri aba bantu urakoze ku mashengero azovuka muri aba bantu urakoze Mana kuri Imana ihambaye ninde atagushima Mana na wundi yokora bino bintu atari wewe icyubahiro cyose kibi cyawe uvyize wese akome mashi mesh yeah 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 yeah
yeah there is power in the name of Jesus
there is power
there is power
yes.
in the name of Jesus in the name of Jesus there is power
Munu wese yanditse ari utaronse agapapuro ari utaronse hejuru mwaronse amen utaronse wese aduze ukuboko utaronse harumwe ngaha duze ukuboko gumiza hejuru kubone utaronse bamuha agapapuro sivyo imana ishimwe hari abataronse mukumaza mukuriza bako hejuru babone ari protocol hari abo batatu ngaha imana ishimwe imana ishimwe nagira ndabasaba ikintu kimwe umuntu yaronse agapapuro hari ababa muri mu bindi bihugu hari abantu bavuye mu Bwongereza bari ngaha tuza amaboko tubara wow ni benshi mukomere amashyi hari abavuye muri Holland abo muri Holland barahari abavuye muri France abavuye muri Suède hari umu Suède ngaha imana ishimwe abari ngaha hafi ejo abo bantu bafite papuro nashaka abishoboye muri abakijijwe nashaka kubagura namwe ejo abari Bruxelles abazo bakiri ngaha hari abazo bagiye ako bakiri ngaha nashaka kubagura namwe ejo saa kumi sivyo amen mwese mufite telefone yanjye abatayifise yandike mushobora kuyandika mufite telefone yanjye ntabwo nanze kubazandika ngaha Please do something and say, "What type of telephone ya kanguka, Sivyo? Come to Shamuta and Kuranga kanguka. Please do something and say, 76 801 327. Now, vum vira vum bakanguka. Muyandiki. Hey, na kanguka. Ni muyandiki yoni mero. Shamura muronga mwe, Sivyo. Aba kijijwe. Munyibirize. Aba kijijwe. Muyandiki kuri yoni mero. Daisubire mo. Please, zero 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 Hara mama baza kuronka ubushobozi bwo gusama.
Amen.
Simorare nukuri kwimana. Pahora kwa ndiho. Ndiho aringa. Ndabwire Yesu aringa. Hari kino kinangaza. Ndavuga Yesu aringa nano se amen zibiri gusa. Yesu aringa.
Amen.
Yesu aringa.
Amen.
Yesu aringa.
Amen.
Nagenda wasiriprene. Nawe ririvigenda wasiriprene. Ndavuga ubutumwa mbwawe ndashobora kuririmba.
Amen.
Nagenda bigisha indirimbo. Murashaka kwiga?
Amen.
Nindirimbo ngo Yesu aringa. Mbwawe irimwe iringara. Aba avuga iringara nga.
Yesu waza.
Shama uko hejuru. Yesu Azari!
Awa! Hey!
Yesu Azari!
Awa!
Yesu Azari!
Awa!
Abatabizi bavango awa. Awa nuvango ngaha. Yesu Azari!
Awa!
Yesu Azari!
Awa!
Yesu Azari awa! Yesu Azari awa! Yesu Azari awa! Nabiso! Mana ndakweretse umuntu wese uwike ushaka umwana shira amaboko kunda hari ubushobozi budasanzwe kuko Yesu ari ngaha ariko nabora. Hallelujah. Urakoze mwana, urakoze, urakoze. Yesu akora gendera aba diabetic, umuntu wa diabetes wese. Shima Imana. Shima Imana. Hari umuntu akora asengera umwana wiwe. Shima ko Yesu amugendeye. Yes. Yes. Hari aba mama babiri bagwaye diabetes. Izere. Nimba ni wewe vuga uti ndagushima. Nimba uri kuri internet. Uri kuri Facebook, uri kuri YouTube, aho uri hose. Shima. Ndagushima ko ngijije. Hallelujah. Hallelujah. Nagize vision abantu arabantu mwamenye bajyamye. Hari machine ikiragorora imigongo yawe. Yes. Hari migongo ikiragororoka. Mu izina rya Yesu, urakoze mwa. Urakoze kwa nikuragira neza. Ndagushima. Ndagushima. Ukore je ni kuri no musi. Nikuze kwa meza shira. Kubera uri ngaha. Ndagushima kuba nugiriye neza ma. Ndagushima kuri ya mugabo. Yaramaze igihe ari impuissant. Uramugendeye mu kano kanya. Ndashima ubushobozi. Hari abantu bakora umva manifestation. Hallelujah. Ubushobozi bwiwe uri hano. Mwe mu Imana kwa nagenda genda. Yesu ari hano. Hallelujah. Urakoze mana. Ndakweretse bareba mama bose. Bari ngaha. Batararonka urubyaro. Aho byugariye ni uhazi. Ariko turaciye bugufi. Twizera ijambo ryawe. Ngo icyo muzasaba cyose gihwanye n'ubushake bw'Imana. Mwizere ko mwagihawe. Hallelujah. Hari umuntu amaze imyaka indwi. Shima Imana. Shima Imana. Hari umuntu ngaha arwaye kanseri. Ari kuri stade ya metastase. Shima. Shima. Yeah! Urakoze Mana kugura kiza. Ndagushima ku migozi y'ukura cya. Urakoze umuntu agwaye amavi akize mu izina rya Yesu. Ako agenda Yesu. Shima umuntu agwaye ugutwi. Shima ko ukijije. Urakoze Mana. Umuntu wese ko yasenga. Ndatubwiye ikintu kimwe. Dushime. Kujya mu gima bango ibyo muzosaba bihwanye n'ubushake bw'Imana. Hallelujah. Hari aba mama abakobwa bagwaye infection. Shirakunda, shama ukunda. Ko Yesu akora gena gena. Ko wabare bugiye guhera. Uzoshinga intahe uvuga ubushobozi bw'Imana. Abantu bagira probleme muri bagiye mu mihe mu mihango muri bagasoma kake duhuruz. Yesu akora kiza mu kano kanya. Umwe wese bijyanye no kwizera kwiwe. Mana ndagushima kubana bagiye kuzovuka. Kuri aya masengesho. Hari aba mana bagiye kuzovuka. Hari nawe zeye zuzogaragara. Hari ubushobozi bwawe bwo kuzoboneka kuri ayo masengesho. Wizera wese ntashaka kumaramara. Nta n'umwe yizera. Imana imukoze isoni. Ni wizere. Ntashaka twese hamwe dushime. Dushime twese. Ni usiyo gusaba ikintu kimwe. Wahagurutse yizera ko agwaye. Shima ko wakize. Nivuga n'akano kawe. Ndagushima ko nkize diyabete. Ndagushima ko nkize kanseri. Ndagushima ko umwana agiye kuvuka. Ndagushima ko umugongo ugoroye. Ndagushima ko izihe infection zose kuzumva. Ndagushima ko uyu mwana akize. Hari umwe asengera umuntu ari mu bitaro atari ngaha. Shima ko Imana imugendeye. Imana ishika hose. Igana ciwe. Sikigufi. Ukeneye gukiza. Byose bizagwa wizera. Ubushobozi bwiwe. Icyubahiro cyose ngibi cyawe ma. Haleluya. Abizera ko bose ko nakora. Bakoma bashimeshe.
Haleluya.
Azari wapi?
Awa.
Azari wapi?
Awa.
Yesu.
Yesu azari awa. Yesu azari awa. Nariso. Yesu azari awa. Yesu azari awa. Yesu azari awa. Nariso.
Amashuri yacu.
Hallelujah!
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 Hey, ndazi yuko hari abatabizera. Araza abatabizera.
Hallelujah.
Ariko Yesu en personne yoza. Ndabwire, nibisakumubona nkuko mbona. Bisabiki?
Ukwizera.
Ndabwire Yesu ari hano.
Amen.
Ndabwira gute? Ari umukozi w'Imana yitwa Elisa, Elise. Yaravuga ngo umukozi wiwe yitwa Gehazi. Yo turapfuye. Acavuga ngo mana ndagusabye umuguru amaso gato. Abone atasanga ingabo ziri kumwe nabo ziruta izabateye. Yesu yogira nka 5 seconds ngaho akabona. Vuze Yesu azari awa moduga hejuru. Kweri ki ari hano.
Amen.
Mwana nzambe tuzonezerwa nitwamubona amaso muyandi mwijuru ariho ngandi kene kubona amaso muyandi ngatu kene kuvyizera ko ari ngaha umuntu wese aragwaye yizere ko yakize wizera ko yakize ninde abizera ko yakize abizera ko yakize haleluya abantu ba umvise manifestation mane bahezagira umvise ikintu kuri bo mane bahezagira haleluya amen umvise ikintu imana ishimwe ndagarabwire wumvise ko yakize ya wakize uno munsi ugiye kuzobibona uzushinga intahe amen hari umumama yagwaye ari ngaha kwa imugongo yari yambaye igisenture ucugishwa ugikura haleluya kubera Yesu ari hano amen Yesu ashimwe nibisaba kubibona bisaba kubyizera siko numvise na ari gihe numva ndashima Imana iyo numvise abantu bakize nino mugana nshirabaza kwee kudashinga intahe ngo ndacyavyumvira ngo nzobikora ariko kudashinga intahe urazibiye abantu benshi nico gituma ubonye ko Yesu akore neza shinga intahe sivyo amen nabonye ko dusitore yageze ntacho kirahari Imana ishimwe twarengeje ahubwo ariko zigadukora ikintu cya nyuma nabemereye iki dusenyure ama fondation ya Satani.
Amen.
Hey! Amen. Abiteguye nibande? Abiteguye? Nabwire apana bisanzwe kwakonya amaji twagwa koma amaji. Amuritegure sivyo? Nabwire yumvire Imana yaguzigamye imyaka umaze. Tugira tubihe ikintu yaguha ama bonus menshi. Bonus murayumva ino. Ubujumura razwi cyane. Bonus Imana ni ibintu yakurengereje ko byinshi. Ure tugira duhezagira Imana. Tugira duhe bonus Imana sivyo? Hari ubushobozi mu mashimwe y'abana b'Imana. Hari ubushobozi mu karuru ukoremera indura Imana atari kubabaye ari kuyishima.
Amen.
Nabwiye Paulo na Sila. Paulo na Sila barasenze barakubizwe. Barava amaraso, barabohwa amaguru n'amaboko. Yumvire ngo atanga utazi Imana. Yesu azari awa. Ndaza abantu benshi nk'abo kubitwa ariko aravuga ubutumwa. Akuga mana. Naje kukuvugira ubutumwa. Aba nyabyabaga cyangwa nkubita ariko ngwashimye Imana nico byita twotwigine ndimbo twotwiginyigisho yo gutanga kimazi sivyo ni kimazi ciki cishimwe Imana ishimwe rero iyo kuri atanga kimazi cishimwe bikora ku mutima Imana Imana ishaka kuma yicaye mwamuzi ko ari gihe hari ama action umuntu akora Imana igahaguruka Yesu agahaguruka mwabisomye muri Bibiliya mubyakoze n'intumwa siko witwa Stefano baramuteye amabuye bamuhora ubusa anka jeune kabisa kakavuga ubutumwa baramwica ariko imbere y'uko apfa avuga ngo bababarire ntibacyo bakora ngo umwana w'umuntu ngo Yesu ngo acara haguruka yeee hari amashimwe atuma Yesu ahaguruka abo ni bande ntibarabona inyishu y'ikibazo cyabo ariko bakora arashima aho abandi bose uko ari dodomba bo bakora arashima sibyo reka tuve ngaho duheza k'Imana sibyo Siminota myinshi. Ndabasaba iminota ingahe gusa? 5. 10. 15. Ndabwire. Abantu bose nababwira 5. Kuri 3 bashaka batanga gukoma amashyi ngo. Kuko abantu bamenye ko amashyi ngo yamunini. Koma imashyi mashyi. Keke se naharuye nta n'umwe ashikana umunota. Akomera amashyi mana. Ariko nase krono ngaha. Ngira chronometre. Sivyo? 5 minutes. Yo kuba basazi ba Yesu. Hallelujah. Nubwo yuko ntitukoma amashyi nka bisanzwe ukoma amashyi uhimbaza Imana.
Amen.
komashi usemerera sivyo kubyo haduga ishimwe bibiliya ivuga ngo uhoraho aravyagira psalm 22 verset 3 mu kirundi verset 4 mu gifaransa havuga ngo avyagira mashimwe yabana biwe sivyo aya mashimwe tukatuduze imana avyagira nakari gasigaye karacika mani shimwe tutuza mashimwe ndabaha sinyali nimutangure bamuritegura eshofuma arrive muri pre batri warushe kubite n'inguvu soliste ari he soliste kubite kabisa sivyo harano azu gusifura nga rushanga abato okay inda yatu tegu haleluya ya tukoma mashinagira ndaharura kandi ntabahagaritse nimuhagarike ko nabwiye nabikoze ahantu henshi narabonye ubushobozi bugaragara hari amadayimoni ahunga utanayirukanye nashinga intaye ndabibabwira kenshi 2009 imana inyigishije ubushobozi bw'amashimwe nabyutse mu gitondo maze iminsi nkumabyuka nshima imana naye mu bibazo ntazi ngene mfungura ntangura gushima imana navuga nti uri imana satani ngo urapfa ndapfa mbwamfira mu mana nkangu ndapfa singitse nyagupfa hanyuma ndiko ndahimbaza imana hamatangira vision mbona kadayimoni yanda yize nkuru yambaye ikabutura itabutse urabizi yiruka nk'umusazi ramaze kora dessin anime amaguru n'amaboko bigutya cyane kandi urabwira imana mana ahunze iki mahunze jewe sindabwa guhamagare wari kurashima amashimwe arakwega presence de Dieu.
Amen.
Yesa shimwe. Bisigure neza abafrancophone bavyumve, siko? Awe je muri pray. Okay. Bon, ntangure abo hejuru. Deuxième barco. Hariya muri kumwe, turi kumwe. Gira gato yatwumve, koma shi twumve. Oh! All right. Gezaho. Abo hagati, koma shi. Oh yeah, Chane. All right, Awanga. Hey, ite kurelelo. Pray. Muri pray. Bater, muri pray. Muri pray. Muri pray.
Ego.
Muri pray.
Ego.
Azari wapi?
Awa.
Azari wapi?
Awa.
Azari wapi?
Awa.
Dara kuri katatu, sivyo? Navuga 1 2 3 urakoma mashi nakaruru cangira krono ngaha mane shimwe abatabyumva muzovuva hanyuma mwatwihanganira Dawudi nakubita Dawudi cyane muri bibiliya Dawudi ntiyarabyo banamwiyumvirako yari umwami agahaguruka gatamba imuzi gakoroka umugore wiwe ngo yo he ashoramaramaje uramaramaze umwami ibi biriva ngo imana yarababaye na reaction y'umugore wiwe acaba ingumba ariko Dawudi ara imana yamujyoherererwa kuko ataraba abantu hari abatabyumviye kugira tugere ngaha sivyo ntangorane sivyo mugabe benshi muravyumva bavyumva ni bana la majorite okay imana ishimwe azari wapi abo hejuru hari hejuru azari wapi abo hagati azari wapi hano azari wapi twese hamwe azari wapi Hey! 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 tuzishimwe tuzishimwe mushimire mushimire ugurakanwa ugurakanwa umushimire kubyina ziwe umushimire kurukora mwiwe haleluya
turagushimire turagushimire
yes bakize hala bakize ibirenge amaguru muri amasengesho muri amashimwe haleluya afete bambariye ko ngitangura abo muri hari abantu bagiye muri sale yindi ngitangura byanze ngo byakunze niyo bari murambona kamera ni he ndabenga ndabiyicanye abo muri sale murambona turashaka kubumva tubumva ni kure cyane baranyumva bobo basinye kome mashi abo muri sale yesu ashimwe apana ngaha abo muri ya sale bikomera ndaba muri ekran yesu abahezagire nizere ko bahezagiye nabo nyine imana ishimwe twigumire ngaha turare ngaha cyane imana ishimwe turangije haleluya hari umurongo wanjemwo nababwiye Paulo na Sila mu byakoze ni mu mwaka 16 1945 acte 16 verset 25 ngo vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient c'est quoi aba prisonniers bose barabumva ariko verset 26 nicyo nabizaniye ko siko verset 26 ivuga ngo tout à coup batangu comme induru baduza amashimwe il se fit un grand tremblement de la terre ibi mu buryo bw'impwemo habaye tremblement hari ama fondation siko haba tremblement de la terre de sorte que les fondements de la prison fut ébranlé byaramenaguritse amafondement yose satani yari yageze mu buzima bwawe yamenetse haleluya toutes les portes s'ouvrirent imiryango yose sinibo mu byumva ngo toutes les portes de la prison apana imiryango imwe imwe nimurabyumva imiryango yose iruguruka ariko yugurutse par la foi ariko uzobibona siko uzobibona paske ari imiryango yasambutse nimba wadugije ishimwe bivuye ku mutima amen ninde tushima yesu navuge tumusengere utagushima yabayitwa nde utagushima yabayitwa uwande haleluya reka turangize dutamba siko urashaka gutamba ngabe yo gutamba sindayiro muri pre bashaka gutamba bavyumvise abashaka gutamba ni bana nawe juru bashaka gutamba no muri sale bashaka gutamba abari kuri Facebook be ba Facebook yakora rawo Facebook bariko ha YouTube bariko ariko bazoyirawa nimba tariyo tuzoshira kuri YouTube ariko bazirawa nkuko mikora ubwo nyene ariko amaze kuronga matemaje nk'atanu yabantu bumvirije ubutumwa bwa utawa muri YouTube bagaca bakira C plus hageze gufata bagafata nabo nyene mbere ya telefone bagaca bakira rero nuri kuri YouTube akora ndaba umusa zo yibona ntafate gusa aho gatambe siko hari ubushobozi mu guhimbaza imana sivyo siko azari wapi azari wapi azari wapi haleluya
mwiteguye tushakoma shitwese